Yeni pa kuncwadi ka Samuel, First Samuel, hallelujah. Samuel uqala, hallelujah, verse 12, hallelujah. Ngicela umphathi esiXhoseni mana, uxolo sisithini, akwakudala sikhumsha. Xolo, xolo, xolo sithembisana. Kanti phathi esiXhoseni. Samuel, First Samuel, chapter 4, verse 12.
Verse 12. Kwabaleka indoda yakwa Benjamin ivela emkhosini. Verse 12. Kwabaleka indoda yakwa Benjamin ivela emkhosini. Yafika eShilo kwangalomini. Ingubo zayo zikhazukile, inomhlaba enhloko. Yafika nakwa uEli ehleli esihlalweni ecaleni kwendlela, ebonisela ngokuba ibigubha inhliziyo yakhe ngenxa yetheya kaThixo. Yafika indoda leyo yawuxelela umzi. Okay, sorry. Yafika indoda leyo yawuxelela umzi, wasitsho isililo wonke umzi. Waliva uEli izwi lesililo, wathi le lelani na eli lizwi lale ntshokoma. Indoda leyo yakhawuleza yeza yamxelela uEli. Verse 15. Ke kaloku uEli ebeminyaka imashumi asithoba anesibhozo ezelwe, amehlo akhe enorhatyazo engenakubona. Yathi indoda leyo kuEli, ndingulo uvela emkhosini mna, ndisabe emkhosini namhlanje. Wathi yena, kuhle ntoni na nyana wam, kuhle ntoni na nyana wam. Verse 17. Waphendula umbiki wathi, asabile amaSirayeli phambi kwamaFilisti, kananjalo babulelwe kakhulu abantu, kananjalo onyana bakho bobabini bafile oHofeni noPeniyazi, into yakaThixo ithinjiwe. 18. Kwathi akukhankanya itye yakaThixo, wawa esihlalweni sakhe eqethuka ngomva ngasentamo wafa, ngokuba indoda leyo ibiselilixheko inzima. Yayiwalawula amaSirayeli iminyaka emashumi mane. Verse 19. Ke kaloku umolokazana wayo umkaPeniyazi ebemithi eza kuzala, wathi akuziva iindaba zokuthinjwa kwetye yakaThixo nezokufa koyise wendoda nokwendoda yakhe, waguqa wazala, ngokuba yamfikela imimba. 20. Ngexesha lokufa kwakhe, abafazi ababemi phezu kwakhe bathetha bathi, musa ukoyika ngokuba uzele unyana. Akaphendula akakhathala koko, wathi umntwana nguIkabhodi, esithi uzuko lumkile kwaSirayeli ngenxa yokuthinjwa kwetye yakaThixo nangenxa yoyise wendoda nendoda yakhe. Wathi uzuko lumkile kwaSirayeli kuba itye yakaThixo ithinjiwe.
Baba, eli lizwi lakho my father liphilile kwesa amazwe nomhlaba, kambe liyoyisa libukhali ngaphezu kwamakrelo kantlangothembeni, lihlaba lahlule phakathi komongo nelungu, phakathi komona phefumlo, ligweba iingcingane zentliziyo. Uthezwe nakhwa lehlili buyile kuni ngawenzani umsebenzi wayo. My father, mawube njalo kweyam impilo, mawube njalo nakubantwana bakho, egameni likaYesu Kristu wasenazarete siyakubonga baba. Jesus wethu, singahlali mazaloma. Haleluya, haleluya. Nam ke apha ndizawuzotyaxesha, haleluya. Ndizothetha nje, haleluya. Yena ilapha bom, haleluya. Hallelujah. Baba ndithethe igama lomthamo wam. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Ndiyabonisa utata uPostile ekhona phakathi kwethu. Hallelujah. Cela simqhubele ngesandla. Apha into enzekayo, hallelujah. AbaSirayeli ngelaa xesha ngabantu bemfazwe, hallelujah. Akhathaziwe ke kakhulu, hallelujah. Akhathaziwe to the point oba ngexesha ke ngoku lelamfo eli, hallelujah. Uthi alingafo aqale wabona emthethweni kwamane soyiswa ngamafilisti, asisitolo samafilisti. Athi akubethwa kwabo ngamafilisti aqonda mawothatha ityeya, so aza kuyisa ngayo. Hallelujah. So then sebeyithathini khona boyiswa, ogqiba wathinjwa naloo tyeya. Njengake kule tyeya uThixo kwaSirayeli uhlala kuyo. Kuthathwa le tyeya bengokwafa kuba ithinzulu, then babulawa bonke i-thousands. So then kubaleka le ndoda. Le ndoda ifika kwesi sixeko sakwaSirayeli. Xa ifika le ndoda lena, ifika ibika le nto yenzekileyo phe emfazweni. And then phana emfazweni ke ngoko bonke abantu bafile. And then xa itshoyo ke ngoku apha ithetha le nto lena, ndicinga uba baye babantu uphiwa amaza. Ayo fika ichaza le nto kutsho isikhalo esikhulu. Iva ke ngoku umntu uswelekele, ayivukeli le nto. Ukeli seliqhembu lidala inkonde, uhleli ke ngoku esihlalweni sakhe avele esi sikhalo singaka, abuze esandoni lo mfo amcacisele uba kwenzeka ntoni. And then amcacisele ukuba otherwise nonyana bakho ngaphezu koko kwabantu bafile, kukho nonyana bakho ababini nabo batshabile phaa emfazweni. Iyava ke ngokuba ueli uthiwa wothuka wowa ngomqolo, waqikileka uphuka intambo ebesemdala wasweleka. Ekuswelekeni kwakhe ueli umolakazana wakhe naye wakhawuleza ngoku ngalo mzuzu bacaba makazale ngoku. Ekuzaleni kwakhe naye wazala nowamthi umntana uba nguikhavoloni ithekuzulu kwaSirayeli lumkile. Halleluya. Eyona nto naye imenza abe kulaa meko iyayichaza ekuqaleni kukuthinjwa kwetyeya kaThixo. Halleluya. So itjaya kaThixo, hallelujah, imele the presence of God, hallelujah, ubukhona bukaThixo, hallelujah, imele ubukhona bukaThixo. Yile nto yathuza ueli khangayikhathalelele yesizalo sakhe oonyana bakhe bafileyo. Ezibiyichaza ibhayibhile ithi eyona nto ithe wawuyiva wowueli ngomqolo kungenxeni yoba itjeya kaThixo imkile ithinziwe, which is ke ngoku babajonga ngoba akho Thixo ke ngokwaSirayeli, which is the presence of God ngoku ithathiwe ngamafilisti, ipha amafilisti nendena amafilisti wona awayazi noba isebenzisa njani na. Halleluya. Halleluya. Iva ke ngoku. So into enzekayo ke ngoku ke ngoku andifuni ube ndithetha ndibe ndisenza into ende ebhekabhekakude.
Even that I will to about us, hallelujah. Fling and touch and dance and build up. Hallelujah. Hallelujah. Sister Connecticut. Yeah. And let us again, too. Uti bonga kune iyashomoza akazange uyayithaza naye isibhalweni sakhe uba umkhulu ongaphakathi kubani kuwe kuba kunawuphi kunalo usezweni uthi ngoba akasahlali phayetshe yini haleluya uhlala kuwe haleluya and then ke ngoku zebehlala kuwe ke ngoku haleluya ukumkakwa kwakhe haleluya eyona bisafozi ke ngoku thina iyasikhathaza for then ke ngoku ayisikhathazi hallelujah, Tina. Hallelujah. If very nice touches, I don't even ask that. He never would have been any impact of our affair, and open with our call. Hallelujah. And then the woman, I can't tell a good chip, and then the woman, Tina, the woman, as I touch her, and I'm going to work. Hallelujah. I think the father is going to want to be cheap. Hallelujah. Hallelujah. In the presence that you hallelujah. Hallelujah. I'm going to go to the house. Hallelujah. The presence of God. Hallelujah.
Amen.
Even while you are carrying the Bible, Hallelujah. What a fire in your soul, Hallelujah. What he out of move, who can have a tiko, a valega will tip. Hallelujah. Epalegan, what a paper corner, said Tetrang, a mother for a booking and your upper corner, big and free, which is good as in show now, your tip was the dusting air called Westowensand. Hallelujah. 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 The Tetra, if you lose some stone, Hallelujah. Uthiko kuSamson nanzinto uthiko wazifaka ngokwakhe ezinweleni zakhe yena uSamson hallelujah so that azokwazi ngezinwele uSamson oyise ngazo hallelujah kuba wayeqelele nonina hallelujah ba endwele zingathethwa akhangwele zina uvele zinenza umntabeni amandla esabantu ngomhlathi wegusha uthi zezinwele zinothiko hallelujah so then uSamson wakhetha ukupheka ezinwele wamsusa uThixo ubukhona bukaThixo wakhawuleza ke ngoku wakuhamba ngakathathu asiwe phaya abeyithoya abeyimpovwayo haleluya umyekile ngokwakho wemka hallelujah ngamaxesha akho siyathanda ukuphafaka kwezonto haleluya umyeke emke haleluya ekumkeni kwakho ubecinga uzawuzenzela ubungazokwazi uzenzela haleluya ubungazokwazi ukwenzela wandula utywabanisa ubhekapho ungabhekwa ngakhona haleluya 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 Hallelujah. City sounds to my good team was as well as the senses in your business. Hallelujah. As I'm taking your end. Hallelujah. As the boy of Guyana. Hallelujah. As I said, as I am the good day, live when I, Hallelujah. Which is the work of Zing Amputia, when I am Zingamting, Yena, Hallelujah. And I mean, Alena Yazo, which is the work of the Suba Wimita. Suba Wimchu. Hallelujah. So, Tina, Hallelujah. Kama ndasho onge wale basenza ndola sikhathe sasukukhona bakhe haleluya. Kube ezinye izinto imbali vele siphume ecaleni haleluya. Kumuthi ngokubona ayiba noma ingathi khona into engathi iphume ecaleni ngathi akhona ukukhona ongayiviwe ufuna ubheka phayana haleluya. Asikhathe sasukukhona bakhe. Isikhathi kukhona bakhe. USamson kuye senqunqwa nje inwele ezisuswa kuye haleluya. Kungenxa yobakhelesa kakagcinanga la nto ebeyicelelwe. Wayicelelwe sakhula and then wayicela imini ngokwakhulayo uba makagade makagade inwele ezi zakhe. Unikiwe then the one wanikazwa ijuli eyakho ijuli just kugada inwele ezi zakhe. Hallelujah. Amen. If we now you, hallelujah, now we need you, hallelujah. Damn you, we have found that I am in duty, come God. I'm not for to God now. Samson got finished. But he was here, who is winning. How about my boy is the house, but then. Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Kaye ngasale ngumthandazo wethu, hallelujah. Sale ngumthandazo wethu. Sibe sekukholeni bakhe. Awungamind noma awambona kwani awabona ngezengelosi, hallelujah. Hayi. Sizimindela. As long as uluvu mahlubu zazi kaunkuye ngoku. Hallelujah. Hallelujah. Noma ubonanga, wazibona wazibona, siyimindela le. As long as wena uva abantu kuye ngoku. Hallelujah. Hlala kuye. Yena nomgadi. Hallelujah. Ugadi. Hallelujah. Ungabalisela into zibeni, uqonde nawe uyabawulufana nobani, uyabawulufana nobani. No! Linda lelo uThixo akwenzelayo if ever ka ipresence yakhe ukuyo hallelujah bese sathande engaluza ukwenza lanto athande ngayo eyethu uthina masisebenzele ukuhlala kuye and then yena ahlale kuthi hallelujah sibe semkhoneni bakhe hallelujah uzichaze zindaba uli singekula sinawo kwazana hallelujah usizengekho yena hallelujah asinabazana uthembisile ngezwini lakhe hallelujah uthembisile kwincwadi yamaHebhere 13 wathi ngeke ndikushiye ngeze ndikuyekele hallelujah cacile ke ngokusithi abamshiyayo usizi thina sinoqanduva namanyalo bathi nasimgadi njebe sigadhe yena sigadhanga yena bangasishiyi haleluya sigadhe yena haleluya intoba simbone kabhekelayo ukuthi thina kengoku sizigadhe nathi so that sizibone haleluya kamba ku distance ukuthi naye haleluya I know the distance haleluya yabetha kakhulu haleluya wanzubia ku distance naye hallelujah hallelujah amuyibodi amakabuze hallelujah amlungi into hallelujah zonke izikhamo zibekala ngabe ukwazitshiwe hallelujah zeziwe ufuna uyabuze zonke izikhamo zingapha zilungileyo imali yazitya Hallelujah. Ungena nayo wandweni, yonga God. Hallelujah. Your presence kaThixo. Hallelujah. Your presence kaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Uzothuke, Hallelujah. Wathi usebenzeni noma usesikolweni. Hallelujah. Afukhoyo yazi nje thina ingase be ukho wena akuvele uyazi bawukho yena afa haleluya haleluya sizikwala sele haleluya ngoku bekwa ngafo kuno kuthiwa idansi nedaniswa Hallelujah. Hallelujah. We are there to tell you to food that lies and it is lies. Hallelujah. Bethi andanga ngazizwi light and isikhathalele zona. Sizawuzenzela amadanyadanya wazo. Awupha abantu abethu hallelujah novuthu wami hallelujah. Awaphethwayo ngoya we lies hallelujah. Uyele ekhaya. Ngaba nobukela abonye inazi kanti futhi ubukela iParis isusu ubukela iParis isusu ngiyathanda kakhulu ngaba ndiyondi yobukela abonye inazi ngonye isivile ngapha ngiyathanda usela kuyo haleluya yeyo kuhlaleni kwamphoyana ndiyavuka ngexesha ndihlele ndihamba akumandanga kule ndawo ndihlele kambe khona ba ndihlele uba ndiyava akumandanga ndiyava kodwa ayikhona nje umoya ongatshongo khona but xa ngase ndibone neParis Diyona even awusendibukela ngono wabanga kuba ibhola ndiyondo endono wabelayo haleluya kwathe ngiyabanga ngowabanga haleluya diyona bona 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 ulibonile la phela ngafu ulibonile la phela ngafu imondo yoba ikhona lapha kuyo yonke lezi icinga bathi madodzi dizothi nafa ngizibuze ngebuzo dizothi dizothi zani qhubele ngiyo ndafuna haleluya haleluya So dizothi afa kungaseka yandithi hasu kuya ndiqanda ungayi hallelujah andiqanda ungayi ichoice kuwe hallelujah into endizoyithetha xa once ungava uthixo khona kule ndawo kuyo nyakaza hallelujah nanto endizoyithetha andisibasi ukuya zinayithini andisibasi ukuya kwinto nto ndizokanto ezibizwayo hallelujah halleluya xa into endiyithetha wansuve wena uba akekho kuyo ndawo leyo anyakaza hallelujah Ndizamukuthi ke ngumntana wathi uyamva uThixo xa ngekhoyo. If ever ngumntana wathi uyamva uThixo xa ngekhoyo, even now ngiyamva uThixo xa ngekhoyo, hallelujah. Ibe ukuthakala bami yoba ndizinyanisele kodwa ndiyabona uba akekho ngoku ndena kakho kule ndawo ndibheka kuyo, hallelujah. Awukhathaliseki uba wena uyambona okanye awambona na, hallelujah. But then ungumntana kathi uyamva yena, hallelujah. Hallelujah. Masikhathele njani thina sihlale nokukhona kubantu. Hallelujah. Hallelujah. Azizwe lesisho lithi sifunyane sekuye. Sekuye ubani ukuthi sise kukhona nibantu. Hallelujah. Sifunyane simsiphaye ukukhona nibantu. Hallelujah. Ngokwenye asifunyane siphepha ukukhona nibantu. Hallelujah. So zonke izinto ezigwenxa zinqani nayo if ever sekukhona ebakhe haleluya usafe that's why phayana amasirayeli evela iyekelele kwambityeya kuba yayibonda kakukhona ebakhe asafe haleluya that's why la ndoda ibona emayithawule zimaleke kuba le nto ibithembele ngayo haleluya and ibithembele ngayo imkile ithinzi Hallelujah. Andizanga namyalezo okuninzi basalwana. Hallelujah. And andizanga zohlupha, hallelujah. Andizanga zohlupha, hayi, andizanga zohlupha kwendawo zemanti zanjwayo kuba ke ndingazithandi indawo zemanti ezingaziwayo. Ndiyasheka nokushiwo yabona. Yes. Ndiyasheka kuyo ndithanda ibhola, wathi sebholi naye ngokuba mandi, but if ever ukho mandi phaya, ndiyawuxelela. Hallelujah. Ibu noma ndiye nothend ndiyakhweka. Wazi ungabi komandi ukuqhube kube kwezana zenu. Ndithe, ndithe ngoli masibetha. Hallelujah. So iphelele yami into ndithi yothi kuwe ndiqha abantu basha. If ever uyayiqonda kule ndawo kuyo, uThixo akekho. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyakaza suka kuye. Hallelujah. If every has gone okay about home, akho shed, akho path, akho skuse, akho kak. Hallelujah. This Hallelujah. Khawuleza usuka ufike babule guys abanye shed. Hallelujah. Le ndawo izabantu skuse, le ndawo izabayi umbrella, le ndawo izabali khakha xa uzamatholo. Hallelujah. Anayo into ongafanele kwaleyo imali. Hallelujah. Iphelela for Hallelujah.
Let us pray a song. 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 Let us pray a song.